awufi nawuthi xa sekukhulula akula dimoni elizasukumisa ulimi lwayo ubulele ubotshiwe ngapha nangapha ulindwe ngamadimoni ulindwe ngamadlozi akukho nto edatshuliweyo engabonwa nguye oya wayingcwele sukuma lala zingakubulala ziyakusesihogweni kodwa namhla ekuseni nansindlela yokuphuma Satan noma te neplani ngawe ungakholwa amandla ephasika azathatha indawo noma uvuza igazi indlebe zibuhlungu isinye siyaluma ungesabi ungamangali ungabuza ukuthi kuzahamba njani vuka hallelujah.